ubu isekeza turimo ni iyo kuryana akara kuko ibwirizwa shingiro rishasha ryavuye mu bene gihugu nyene muribuka ibiganiro byari byabaye bitunganijwe na leta by'abarundi bose atanumwa kumiriwe muri ivyo biganiro rero abarundi bararaba inyishu ku bibazo byose biri mu Burundi ni ingene byotorega umuti hanyuma rero barafashe ingingo zitari nke zituma mu Burundi twogorora muri izo ngingo rero kubera intara zari nyinshi bamwe bari bafite ibibazo byabo abandi ibibazo byabo leta yo yaravyegeranije byose ibishira mu cegeranyo kimwe hanyuma rero ico cegeranyo carashizwe nahabona abarundi baragikunda baracemera no kuvuga uko rero ivyavuye muri ivyo biganiro baci bafata izo ngingo abene gihugu bavuze bazishira mu ibwirizwa nshingiro rero murumva yuko ibwirizwa nshingiro n'umwana yavyawe n'abene gihugu rero nta wuti ico yavyaye no kuvuga je mbere ndize yuko atanumwe atoritora na cyane cyane ko ryawe ryamuka mu bene gihugu nyene nibaza ko buzari ubwa mbere mu Burundi aho hazi ibwirizwa nshingiro ivuye mu biganiro nivyo hari harabaye mu 1992 ibwirizwa nshingiro ryavuye na cyane mu biganiro muri bukamasezerano n'umwe rw'abarundi ubu rero ni kintu ni cerekana yuko bategereza kuri tora hanyuma rero no vuga ingingo nyamukuru abene gihugu bari babonye zituma twama muri mukabaje ndegaha mu gihugu muri izo ngingo hariho nk'akajagari kari muri leta ugasanga muri leta abene gihugu batoye imigambi baratora n'abantu boyishira mu ngiro mugabo ugacha usanga baciye bahomeka ko abantu bagwanya iyo migambi nyene bashitsa muri leta bagacha bayigwanya urumva leta igacibaho itari kwiratunganiriza abene gihugu ivyo rero mwibwirizwa shingiro ry'ubu rishasha yaramaze kubitorera umuti kuko baravuga bati ubu hazoja gutwara kwa indongozi zibe ari indongozi koko zikunda iyo migambi abene gihugu batoye no kuvuga yuko ndetse mbere je no hanura n'abandi muhindi migambwe mito mito cyane cyane kuko ubu mukuru w'igihugu azafise uburenganzira bwo kuvuga ati uri ya muntu no w'intungane naho ari mu mugambwe mutoyi ni intungane arakerebutse arashobora gushira mu ngiro ya migambi agashobora kuvuga ati urya muntu naho atari mu mugambwe numwe ari nko muri ya mashira hamwe adahanira ibyicaro bya politiki avuga ati urya muntu ni intungane arashobora kumushikira nganje ivyo ni ndatobikunda igihe intwaro itunganijwe muri ubwo buryo yakoya akajagari muribuka akajagari kari mu makomine ugasanga bavuga ngo komini twagwa na musitanteri ni inama ya komini none wumve biramutswanda ico gihe rero kugira ngo musitanteri afate ingingo arinda kurindira ku inama ya komini ikorana nabo rero bari mu nama ya komini baba bakora mu mihinga inyuranye y'igihugu nanarije bazokorana bakaza murumva imigambi iba yacerewe abene igihugu bariko barasaba ikintu kugira kize itorego umuti haba umwanya muremure cyane kandi bakaba bahahombeye ibwirizwa shingiro rishasha rero ivyo byari toreye umuti kuko ubu ikomine itwagwa na musitanteri hanyuma agasuzumwa inama ya komine rero iciza rero kije ubu izobijejwe gusuzuma neza yuko ibikogwa imigambi abene gihugu batoye mu ikomine iri kwiraja mu ngiro hanyuma bagaheza bakamugarura hakirikare mugakara urumva ntibari abacamanza bakongera bakaba ari bonyene bitwara kuko nibo batwara ikomine bakongera bagasuzuma ikomine nyine ibikogwa no kuvuga yuko ngaho karakajagari hariho ubundi bujagari bwishi mwene ibintu usanga abantu badashaka gukurikiza amategeko umuntu ugasanga mu migambwe hari ya kajagari ugatera umugere umugambwe ugacugenda ngo mugizi nani zitagira amategeko na rimwe abene gihugu barabivuze ko cyane ibyo bintu bavuga bati none nk'ukugira urunani rutagira itegeko mu isanzwe nta shyirahamwe ritagira itegeko na rimwe ribaho niba bari ushaka kwigenga ntiwigenge nta numwe akubuza noneho mu mategeko baravuga bati inani mu migambwe iyo amatora aheze inani ziba ziheze none izo nani z'abantu nabo umwe kuyiwe zibaho gute zozo zikaba nazitagira itegeko na rimwe no kuvuga niba abantu bashobora kugira nk'inama ugasanga bariko baratoba igihugu bari atamategeko namwe bagenga urumva baca bigira ibyo bashaka hari abantu rero bakunda kuba ubusimbira hamwe ubu rero ibwirizwa shingiro rishasha ibyo rirabigwanya hanyuma rero nibwirizwa shingiro rishasha hariho ico nabonye rero no vuga nti akabijya kare kurangura leta wamenga namagaburanya magusa wamenga inzego zigiyeho kugira ngo zironke ibiti ntizaba zigiyeho kurangura imigambi y'igihugu kubera iki nta mwanya warukwiye kugira ngo inzego zatowe zirangure imigambi wasanga ubwa mbere bakiriko barayitunganya iyo migambi wazubona ikiringo giheze bagaca bataha batayishize mu ngiro hanyuma rero nukuvuga ivyo biratuma bene gihugu igihugu kitashobora gutera imbere nabene gihugu bataronka ingene bavuga kuri umutegetsi mubi canke mwiza mugabo ubu baratanze ikiringo gikwiye kugira ngo inzego zatowe zirangure neza imigambi abene gihugu baba batoye murazoraba mu bihugu byose hariho ikintu bita plaque quinquennale umugambi w'imyaka 5 mu bisanzwe kugira imigambi y'igihugu uteze imbere igihugu n'imiburi iburu wakwikoronka imyaka 5 yo gushira mu ngiro iyo migambi ukanabona yuko havuyemo icimbugwa rero ubu nico itwa baciye bavuga ibwirizwa shingiro rishasha ryaciye rishiraho imyaka 7 umukuru w'igihugu amara no kuvuga yuko umwaka wa mbere ni nk'ugutunganya iyo migambi ayitunganya neza ahereye kuyitondesha agatatabwa kuyishyira mu ngiro imyaka 5 irakwiye kugira ngo abe yayishyize mu ngiro kandi abe yabonye n'ivyamwa birimwo hanyuma umwaka rero ugira 7 ukaba umwaka wo gutanga icegeranyo c'ivyo waranguye baguha amanota canke bayakwime bakurikije ingenzo wa wakoze novuga imyaka 7 ni imyaka myiza cyane tuvuga tuti inzego zatowe koko zizoba zifise uburenganzira bwo kubaka igihugu gukora gushyira mu ngiro imigambi baba baratoye hanyuma rero ikindi kandi ivyo vyose abene gihugu bavuga mu biganiro nico ituma sigishasha ndiko ndavuga ahubwo leta yagize neza kubishyiramwo hariho ikindi baravuze ikintu kijanye n'abantu batwara igihugu badakunda igihugu bibirira habiri mwarabonye ko mu Burundi bwanyoshwe nabantu bakavantara baza bakabwira abagafata barundi babahemu bakabakoresha bagahemukira igihugu hanyuma yaje guhemukira bagaca bigira kubera abafise ubwene igihugu bubiri nimwiyumvire kuba nk'umukuru w'igihugu umukuru w'inama nshinga mateka ugasanga wewe uhejeje gutoba ico gihugu ugacuvuga ngo Jesse nkira umurundi kuvuga mwumva yuko ari ibintu biteye isoni rero nico gituma ibwirizwa shingiro rishasha aravuga ati hakwiye koko abarongozi bo hejuru inzego nkuru z'igihugu zirongogwe n'umuntu atari kirira habira adatambikije umuntu akunda igihugu naye abandi bahejeje kugitobanganya baca bigira ndetse hari naho baba batumwe n'aba bakoloni bakavuga bati genda wewe tuguhaye igikogwa cyo kugenda gutoba igihugu n'igize cigere gitera imbere niwe aheza gutoba uzocuza tukwihera amanota mwarabonye aba bayivyegera vy'umukuru w'igihugu mwarabonye umukuru w'inama nshinga mateka aheza gutoba igihugu agaca yigira atije kuvusa inkera umurundi ndumubirigi ubariho batakira barundi biyita babirigi kandi bari mu nzego zikomeza igihugu mumva bobo baheza guta igihugu mu manga kigasira kirasha abene igihugu tugasigara turagogwa tusubira gusanura mugabo bobo bimererewe neza muri ivyo bihugu bya byarungitse mbere jewe nkavuga nti hari abantu baravuga ngo nti bori kundi yabwirizwa shingiro ngo kubera iyo ngingo ahubwo ni babakunda igihugu none ko bari barose ubwo bwene gihugu kubera amagume bari barimwo ari impunzi none no munsi ko igihugu giteka kimeze neza ntibofata ubwene gihugu bw'u Burundi igihugu cabavyaye igihugu cabareze kubera iki aguma yizigitirira kuba umunyamahanga kubona rero yanka kugaruka kuri bwa bwene gihugu bw'u Burundi nuko abafise agati matare abafisa kariganga muhugo uwo rero niyo cha bindongozi iri hejuru kugihugu kuko ejazogita mumanga reka ndabaye nka karo rero nkigiye bashaka gutembagaza ubutegetsi nimwiyumvire nk'umukuru w'igihugu yabari umubirigi yaje avuga ati nditayi wacu mu bubirigi mugabo murabona kubera ari umurundi akunda igihugu ciwe yaciye yemeraragaruka mugabo hagiye aba yari umubirigi yaca yigira none mwarabonye n'abaca bigira atanico bari babagize bobo kubera yifitiye akandi kabira ico rero nibwirizwa shingiro muravye mu majambo make ibwirizwa shingiro rishasha rije gutunganya neza inzego z'igihugu kugira ngo akajagari gahere mu gihugu haze inzego zishobora gutunganiriza abene gihugu hanyuma barufise umumigabo n'imigambi yo gukorera neza ivyo abene gihugu batoye hanyuma rero ikongera igaca ritanga uburenganzira bw'uko hazoba yandi matora yo gusubira kubaha amanota hariho nibindi vyinshi usanga hari inzego inama nshinga amateka inama nkenguza amateka umukuru w'igihugu na leta no kuvuga vyatembagarira rimwe vyayigira rimwe uwo mwanya rero murabona nk'iyo haciye umwanya igihugu iyo hageze amatora murazi leta iba yitwa demissionnaire ni nka leta iba yatanze imihoho ni wiyumvira rero hagati kuva mu mwanya bategura amatora ata leta iriho atana amashinga amateka iriho atana amahenguza amateka iriho ico gihugu ngomba kiba kiri iki ni gihugu cy'akajagari gusa mugo mwibwirizwa shingiro rishasha riratungana neza ingene bazoza barabisanya uwo munsi dutora umukuru w'igihugu ahandi dutora abashinga amateka mugo umukuru w'igihugu ariho
igihe rero n'amashinga amateka ashashije isanga hariho umukuru w'igihugu aberekanwa ngo uhuma n'udahuma igihe bazabatoye umukuru w'igihugu mushasha haba hari n'amashinga amateka n'ahenguza amateka bamwereka umwe ngo uhuma n'udahuma urumva igihugu kiguma kiri ku murongo mugabo kare ubiravye ahubwo agenda avuga nti abatunganye ibya kera yango nuko twari tuvuye mu magume nyene ryari bwirizwa shingiro ridukura mu magume twarimwo mugabo ukubera twarahejeje kuva mu magume turasanura ivyasambutse ubu abarundi barasubije hamwe ubu inzego z'umutekano zizewe na bose no kuvuga ubu rero hageze ibihe bishasha harageze ko tugira intambwe nshasha rero igengwa n'amategeko mashasha hariho n'abandi bagwanya ingingo ijanye nuko kugira utware urwego rukuru rw'igihugu urahira ufise igitabo cy'ijambo ry'Imana icyo kintu niho ndazi uko icyo nica abarundi bose bateza bakunda kuko uri umutegetsi utegereza kugira icyo wubaha kuko hariho abantu bagaya abene gihugu ugasanga rero barabakorera nabi ariko bageze icyabona ukavuga uti ni Imana niyo cyabona ubuzi yuko niwakora ikibi Imana nayo izogukurikirana ndetse abantu babigwanya ubu nararavye neza nkasanga n'abantu bemera nka bya bindi by'abagabo barongorana n'abagabo abagore barongorana n'abagore kuko ivyo jambo yibarera bya numva nk'umuntu yafise umugambi yuko azonza abateka igihugu umugabo n'umugabo bakarongorana umugore n'umugore bakarongorana urumva ntiyo kwemera ko arahira afise igitabo cy'ijambo y'Imana kuko afise imigambi mibi ku Burundi mugani yaba afise umugambi mwiza ku Burundi nti ivyo ntiyo vyanka kanatsinda noneho murazi yuko no muririmbo ruhageze igihugu cyacu tuva tuti Imana yakuduhaye ikudutungire none ko ntarabona banka kururirimba kubera hari mu ijambo Imana nico gituma rero nico ni kintu ciza gituma Uburundi busubira ku gateka ka kera kuko kera mu mico yacu twamye tusonera Imana nta murundi numwe atemera Imana nico gituma rero mubona mbere ni vyiza no gukwegera ko gusa kuko nubundi mpora mbona iyo tufise iminsi mikuru ikomeye amadini yose abanza gusenga no kuvuga yuko ni kintu turiko dushira mu ngiro ivyo abene gihugu basanzwe bakunda rero nkaba nizeye jewe kuri izi umuco ntanze ko abarundi bose atanu mwavuyemo bazoritora mugabo hari n'ikindi nibagiye kuvuga kikenewe cyane kugwanya gukumira kubera umukuru w'igihugu ubu azafise icegera badasangiye umugambi badasangiye n'ubwoko kandi ico cegera kare wasaga icegera cy'umukuru w'igihugu afise umurongo ntarengwa muguba zobicegera ciwe muri vyose mugabo kare yagarukiriza aha ugasanga rero si vyiza muguba zafise icegera kivuye mu wundi mugambwe mugabo n'ico cegera kizoba kiri mu bari batowe n'abene gihugu nuvuga bafise icizere no kuvuga yuko leta yari yo yose zobihari ubwoko bwose buzabuyizeye kubera umukuru w'igihugu ricegera ciwe ntibazabasangira umugambwe ntibazabasangira ubwoko byumvikana ko n'imigambwe ikirema ibivuga iti kiziba tubonye na atari umugambwe umwe wonyine uri kuratwara ubwoko buzoca burema buvuga buti twabonye yuko atari ubwoko umwe buri kuratwara no kuvuga ngo duhatwikeka ngo ho bihonya bwoko ivyo byose ntibisubira kuba gukumirana ntibisubira kuba kubyo rero je ndabona yuko iribwirizwa shingiro rishasha rizanya karusho gakomeye ku Barundi kandi rirashobora gutuma Burundi bubi igihugu citeka igihugu giteye imbere kubera leta izobihari izo bishobora gutunganya neza imigambi abene igihugu bakunda.